Kuselela ndi mudithu kuti tikapezeka boma lalingono lolino la domwe maka mu lokalidade ndithu ya Binga kuja kwachitika nkhani yomvetsa isoni kubva kuti mwana wadzaka dzapakati 16 kapena 17 dzakubadwa wafika poluza moyo nkhani yake ndiyokhudzana ndi somba zija za baka yawo zimene kuti kumeneko zasowa kubanja linalo poganizira kuti mwina amene wasowetsa ndi mwana ameneyo ndiye mpaka ndikufikapo mpanga chipongwe kufikapo phedwa mpaka nisokekidwa kumanda kumene ife anyamata balance semanali tinakwanisanso kulowa kumeneko kuti tikatsikimiza kuti ndizoona kapena imorengalanso ndi malipoti osiyana siyana amene ife timakwanisa kulandira nde monga mwava mbali imodzi mukhoza kuona mwina pasipa pali mitengo ndithu imene tikuiona itatu malipoti amene talandira ndionena kuti kuchokera kumeneko chamaona nyumba zidafikapo rentebwa kuja mwana uja adapangira chipongwe kumeneko mpakaniso kumafikapo londola kumadzafika kunyumba kuno mitengo isinali kukhayi komanso mukuona pasipa ndithu pasi pakapinga muona kuthimbirira kuthimbirira kumeneko ndi magazi magazi amene achitaona kuchokera kunjirako komadzafika pano pamene mwana ndithu adafikapo malizika nkumatengedwa pangolo kuti kapena mwina nkuyesetsa pulumutsa moyo wake kuthamangira naye kuchipatala kuchipatala kungofika kumene adafikapo luza moyo ndiye mukhoza kuona ndithu kuti kuli mbumba yoshuluka imene yazungulira kumbuyo kwanga komanso mbali zinazi tesetsabe mwina mopeza ntima kuti tacheza ndi akubanja lofedwa akhoza kutifokozera kuti kwenikweni chida chitika ndishani pankhani imeneyi papa takupezani kwina pepani ndithu anthu atakudziwana amene akutezera pa wireless kuphatikizaponso ku channel yathu imeneyi ya balance semanali dzina ndi ndani atsogoleri
ine ndine Alexandre Yobe Phiri
Alexandre Yobe Phiri ino ndakubanja lofedwa
ine ndiye muni wake wa mwana
mwana analiwano
mwana analiwanga
aha
ndiye mwana ndapita naye tsukulu olemba ndapita kuuka kumbantedza kubwaira ndiye tabwera kuno ndiye pali mwana wina amaita ngombe kakangono kamajetsera masanga kumbali ya minda ya anthu amene achipongwewa ndiye adayanika kabaka yawo pamenepo ndiye adayamba achoka kusiya tindiwo timenero ndiye atabwera kudzapeza ndiwo zijabalibe ndipamene adaganizira kuti ino ndi wana amenewo atenga ndiwo zimenezo ndiye achoka kugwira ntchito wophebwa adabwera podzabwera aja kuti mwana atoti palamulo waja ndiwo zimene tinayika panja tinayanika ndiye basa achapota aidikira na ababa nkhani imene taiva ababa akabwera tidzafotokozera kutakhala kulipira ndiye nda ababawo akuti ayi patseni pompano ndikufuna pompano pompano ndiye aja akuti anangefe ndipewana poti chithandizo timachipezera mwa abambomo chilichonse amachita kutikozera ndiye tilimbe choti tingapange kofunika tikirewo akuti ayi sindikuvayi ndiye basitu mkwambano kupanga nkhono mene ndithu zidakhalira zinthu zake
pobwera kudzamba nkhondoyo kapena mmene angadzafunsa kuti ayi mwana wanu watitengera ndiwo watisotsera ndiwo zabaka adabwera kale ndi dzimitengo
ayi adayamba kubwera kudzaona kubwera kudzayendera dzaona kuti kulibe anthu kuti anyamata asanabwere ndiyeno anthu aya nawo apusana la atatu kwinako adakanene bwinobwino mosapanga sovuto lina koma kwa ine ndikumene na adadzabwera ana atapezana ndi anyamatawa basi ino kupanga nawo chipongwe chimene
sonyeza kuti adabwera kale ndi nkhondo kale nangati zili panali kusamvetsetsana kapena mwina kunali kuyankhulana mokalipizana ayi chonche iwe chonche kuna kupipa dzifike nkhondo imene
ayi ndithu koma kunali kuyankhula kuonena kuti iwo ndi amapikisa kuti alandire dzawodzo inde awa posowa kuti tidikira baba kulibe ndi pamene nawo adono kuti nkuchebwa nkupanga no zimene apangazi
ino monga ofeledwa nkhani imene yakukhudzani bwanji mudakakondeda kaenda motani mwana wanu malemu okhala kuti wapalamula mudakatha kuchachidwa china chake mudakatha kupereka
ndipo kotheka kwenikweniro kong'ombe ndakapereka monga muonera panyumba panga pano ndikasowe chiyani choti ngaperekere mwana moyo mwana wanga ine ndikulira loko katundu wawo loko adziyankhula kumene aliko ali moyo sanga pambane moyo mwana wanga kuti iwo alilire katundu ine ndikozobweza mwana wanga atabwera na yesu
mukanena kuti kukhala ngati mwina kulilira katundu kusonyesa kuti akukudaniso kumeneko kuti mwina banja lanu ndi mwina lakatentha kapena mwina ndi anthu okwiya amudzi muno
mwatina anthu okwiya koma akutale mbakalata kufika kwanya kwawa ndiye kalata imene sakhudzane ndi ine ali zithere kwanya kwa komweko kapwene ndine walira pokhapokha mwana wanga adzakhale pamenepo ine ndzapezeka kuti ndikulandira mwanane
kusonyesa kuti kalatayo ichoka ku polisi akafika kwanya kwa ukhangatiso asumira inu amene ndi wofedwa
asumira ine wofebwane ndiulirane ona alira katundu wotakho zogwira ntchito nkumpeza
chabwino tati ufotokozerani pamene paenda mpungwepungwenso ndipati chifukwa tiubvetsedwa kuti anyakwawa sanatengere nawo gawo kuyendetsa mwambo umenewu wa maliro ata anathawa anathawa chiyana anyakwawa mukusiyana kuti mwina athawe amene akupalamulaniwa
iwowa kuti athawe panali ndondomeka yakuti munthu akapha akati waphebwa ndiye kuti katundu yesa amachokera kwa amene achita ngoziyo kusamalibwa mavuta amenewo Iwona makana ano kuti njira imene yatani ichitike. Ndipamene anthu akwathu okwiya. Ndamene anoonetsa kuti no amudzi muno kupanga zinthu zoone no tasi zitheka. Ndiye waja nokuthawa ano basi anthu aja kutani kupanga chithu mmene zimafunikira. Mwana uja mwina lero dakakhala otada kali panja. Kuthawa kwa iwo akhadali tiverere kuthawa kwawo. Ndiye mpaka noza kwanisibwa kuti mwana odzoka kwiriti.
I was a little bit of a man.
I was a little bit of a man. We should have done the magazine to be safe.
I am a little bit of a problem. Amene wafana chifundo kuti apapa padereba titandize motere. Iyeyo ndithu ndimudalitsa kwa Mulungu kuti ineso andikonda kuti ineyo ndasauka kwambiri. Koma kuti nchirothula kuti andipetse chakuti ayi. Koma chifundo chimachokera mwa munthu wovera chisoni.
I'm going to go to the house.
I'm going to go to the house.
I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the
Akuti ha, mira kuno ripatsa bakava, ndiri kuna bakava. Ndadzarukira ndakula. Kuda abanje nanga kumubvira mwana wakamwarani kuti mubvira te. Isengari ndibakayo ndakava rekodani,
tikoza kubwenza.
Ndika kubwenza. Fesi ndingalole kuti mwana imutenge kuti rubvira naye kuti mufuna ku. Basuye bajele tsapanga tsako ndakula kula ndisa mwana. Ndadzobesa kufana kodani kutata. Basuye ne baja. Kumene no vuka ngika kokosono akula wa ndira mala
akula wadanga ndira mala
ndo ngambira mala basi da kwachi chizara ve kwacho chichirizara basi kana kanono ndimumwe na kamarukira no
a gululo seno la kumene
ndo ndo zili mala
ndo ndo zili manjano
yamba no kondo no
basi kumene kwacha ko yamba ndatsa gonjetsa adaka bwera soka chiwiri ada bwana ndindo dono mipeni njani ya dzotsekera nyumba
banjalose kumene
banjalose kumene alaka bwana no banjalose ose ndiwana omose
ndo pano mwana
ndipo nenda kwanisa kwatsekera
ye basi kumaribwesa bwesa tikati ye basi tofomereza kuti ha
basi gonja
mbaleyo ada dzarani
Iya, ndithu mucha mukuvera mumalingana ndi mina kufulokozera kuti anthu andiofedwa komanso amene wacha ndithu ndi mbale wake wameneyo mwina dzithenthe kuyankhula nkhani yonse sangati mwina kufulokoza ngati mene zakhoza kukhalira koma kuno kumene tikupezeka ndithu ndikubanja lofedwa pang'ono mozambiri atifulokozera kuti ndiokhudzidwa kwambiri mwanje banja limene ndakadziwa kuti mwana wathu watipalamula iwo adakatha kuyesetsa kudzipereka mmene angathero kuti chabwino yefeyo tipereka kani ndi mbuzi kaya tipereka ng'ombe kaya adakasesa ndithu koma nkhani yake osati kukhala nkhani yabaka yawo waseme tikachi pamene mwina tikhoza kusintha pamalo kwache kuti mwine khoza kukhala 2000 kapena ndekuti mwana wang'ono wafa ifa yowa kwambiri nkhani yake somba zabaka yawo ndebe mwina malipota amene tinafuna tikupatsireni padakali pano kuno ku lokalitati ya Binga ndi zimene zibanja ndiloda ndaula iwowa ataloledwa kuti mwana wawo wabwera wa mwifu amankonda amankhulupirira komanso analo dzipereka kuzintchito zosiyanasiyana ifuatira zungulira ku banja ku tiona kuti ndilolimbika ndilachitukuko ndilogulasira tiona ndithu kuli ngolo kuli zochitika zambiri nyumba ya malata pakhumapolozeka komanso khola la nkhunda ndi zina zoteno pamene akuganizira kuti zimenezi awapangiratu chifukwa cha sanje majelasi mudakangana ko nthawi nayake kapena mudakhala ko pasi ndi banja limenelo
sitinakangane nawoso ikwa ine komano amangu ila ngati
kuyanganisana
koyipa monga ngati namudziwa munthu kukhala mkachiweto mwina akati adyetsa masanga ndiyekuti zisakonde munthu mwawo ndiye kuti basi tu kuchita nkhanza ndithu koma kuti wiro kangana nawo ayi komanewowo ndi amadanano ndi zinthu zimene zili panowo ya kapa amafuna ati kudana ndi anyamata afa amagwira ntchito molimbika dada kaphoyu
ali bwanji amadzilimbikira anyamata amenewa koma dzaona aliobalalika ngati anyamata ayona dzinkhalo mwaka chaso zina
zotenoo
pakono mozambiri zakukhudza bwanji mbale wanga
ifa mbale wanga yorsene soyo ndikukhudza kwambiri
Zabuna sonsi mkredi tsiku lopambana pa TV yathu imeneyi.